kusikibwa katubayiza abasozi bwa kusikibwa omusoko kola kumutumbwala mutwaffe twayigiza muziri maaso omusoko okubeera bakusi okwakamusa tugenda okubaba tukwaniriza tugenda kakati okubibirira tusooke okuyita alina omusoko okubaba tutagenda wakunako wano akukwasa okwana wamwewe ate akutulangirire
omuzigo ogw'abalwadde.